abanyagihugu mu makomine asanzwe ashorera ibitungwa mu isoko ry'Igwibaga bavuga ko bitazaborohera kurungika abana babo ku ishuri muri uyu mwaka w'ishuri ugiye gutangura, bitumwe n'uko ibitungwa bahora bikora ko batazoronka aho bigurisha kuko amasoko yabyo yugaye. Bavuga ko leta yoraba ukuntu iborohereza. Narijya muri ako karere imvura y'ikiza cyitiriwe ikiyaga cya Rift ngo itigeze ihibonekeza.
Kurya leta yohereje abayisilamu bakagura bakazibaga ku munsi w'irayidi, nitworohereze natwe batureke dushore izo nka turonke ibikoresho by'abana. Nje nk'aho mperereye nk'akarorero aha ku isoko ry'Igwibaga, aho si nta nka zagwaye hamwe y'umwaro nta nka zigeze zigwaye.
Abo banyagihugu basaba leta kubugurira amasoko y'ibitungwa ngo nayo ahamvyeho ntibabone uko bazorungika abana babo ku mashuri.
Turasabye ko leta n'ukuri idutabare itugurire amasoko, hanyuma rero dushore tudutunga kama dushobora kugura amakaye y'abana. Atari uko twebwe n'ukuri nta mikoro dufise yandi atari ibyo bitungwa byacu, maze n'ibikoresho ngene bizinze. Aha ni ingorane. Turasabye leta itwumvire amaganya n'amagoga turimo, dushore ivyo bitungwa kugira ngo dushire abana ku ishuri.
Uruganda rwa Yarupi ntizashobora kuronka Koloneli Gasanzwe Gaspar buramatari w'intara ya Mwaro ngo agishe ashikiriza kuri izo ngorane zugarije abanyagihugu bo mu ntara ngoye.